Lana Gebati as factorize negative 12f squared minus 38f plus 22. Uma sibuke abantu sisebenza ngempela nenamba enkulu, I mean leading coefficient yethu lana negative 12 f squared. Kodwa asiqale ngokubheka ama factors angizongena kuzo zonke lezi number u2 loyo. So sothi negative 2, sothi negative 2 6f squared minus 19f plus 19f ngase plus 19f minus 11 minus 11 minus 11 ebese ke sisuka lapho siyabona ukuthi isum ka a no b la kuzomela kube 6 times negative 11. 6 times 11 is 66. So, kumele kube u negative. I product ka A no B. Kumele A times B. Kumele kube u negative 66. Negative 66. Ebese is sum ka A no B. A plus B. Kumele kube u positive 19. Positive 19. So, kuzomela sibheke ama factors ka negative 66 lona angasinika futhi 19 isam yawo sibone u 22 times 3 times negative 3 u 66 negative 66 22 plus negative 3 u 19 yabona 22 plus negative 3 u 19 22 21 20 90 futhi sizosebenzisa u positive 22 no negative 3 so sizothi as expand iqala lana sizothi u19 lo sizothi u negative 3f plus 22f la lo uzosinika u19 angithi ebese lana sifaka u 6f squared u8 sifaka u11 u negative 11 uthi la singawukhohlwa lo negative 2 lapha eceleni ebese ke siyabona ukuthi manje nakhona sisingaba nama common factors esingawenza ukuze sikwazi ukufactorize isibalo sethu lesi yabona u 6f squared no negative 3f bane common factor u 3f ebese u 22f no 11 bane factor u 11 common factor u 11 asibhale ke sibone negative 2 wethu singawukhohlwa ebese mesedlalana sizothi soqala ngaloko kokuqala u 6f squared no negative no minus 3f ebese siyaqhubeka siye ku 22f no minus 11 ya so sizothi u 6f squared minus 3f ngithe u negative 3f common factor yakhona ebese sizothi 2f negative 2f kona sizothola positive eh plus 1 kube negative 3s times 1 negative 3f times 1 uthi ngibona as 3f positive 3f nje ngakade ngishila ekuqaleni 2f minus 1 la ekuqaleni bese la uthi plus 11 bese sithi 2f minus 1 nakhona sifaka u 2 wethu lapha ekuqaleni singawukhohlwa negative 2 wethu siyabona ke manje singakaqedi nokuqeda ukuthi sinangu 2f minus 1 uyi common factor yabona womabili lamacala ano 2f minus 1 ngakho u 2f minus 1 sizosebenzisa as a common factor yethu sizubhalela ekuqaleni asubhale u 2f minus 1 wethu sizothi 2f minus 1 siwukekele bese sithi plus 3f times njalo positive 3f plus 11 plus 11 sivale nanku mbala wakhona plus 11 sivale ebese ke phela singawukhohlwa u negative 2 wethu wasekuqaleni negative 2 sasekuqaleni nanku negative 2 Nakho ke saphinda futhi sayenza ukufactorize by grouping. Hayi impela impela sesohompetha ke manje, I'm sure nawe ngishulele, ngisho ngikuvusa ngo 1 ekuseni ngikubuza ukuthi kwenzakalani la, usongangiphendula.